Janice, I am so, so sorry. Like, seriously, I am so sorry. If I knew go to the LPA, he was gonna do this.
Yeah, wena umbetrayile wathatha yonke itrust ebenayo wayihlafaza wayihlafaza wayifaka ithwalethi maqeda wayiflasha.
I know but I'm so sorry. As I pray and hope that you forgive me, because mnanawe we need each other, we're still a family. And uqaphela Julius, he's out of control. Yazi ubethe umuntu phana chisanyawo. I can't do it. Just imagine if you can find out ukuthi mna.
Yes, icabangele uma uqaphela ngafana ukuthi ubani la ngenxa yakho. Cela bakini babe nawe.
I know Julius, and I pray every day ukuthi uzongixolela. And yazi uqaphela Julius.
Wenzeni uqaphela?
Like, he's out of control. Ubizi ubethe abantu lapha chisanyawo, and just imagine ukuthi angafana out ukuthi mna.